Imana yampereye ubuntu asenge hanyuma tubandanye.
Data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ugororotse, Mana ubereye icyubahiro, dusize izina ryawe hejuru rihimbazwe ku isi no mu ijuru.
Amen.
Turi imbere yawe turi abanyabyaha. Tuje imbere yawe ngo utwuhagize amaraso Yesu umwana wawe yasheje ku musaraba i Kalvari Golgotha tuyogemwo utugira bera nk'uko nawe uri uwera uzobukoze.
Amina.
Tugumize ko mwemu wawe yera mwami aduhe inkomezi zo gutahura ijambo ryawe adufashe muri uru rugendo turimwo. Gumiza ko mwemu wawe yera kubagiye kumva ubutumwa bwawe bwiza bose mwami ubagumize ko mwemu wawe yera abahe inkomezi zivuye mu ijuru adukomeze tuze twambikanywe igitsibo cy'ubugingo tubisenze twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Amen. Mwene data, ubutumwa bw'uno munsi buravuga ngo ko Yesu atazoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi hazoba iki none. Ko Yesu atazoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi hazoba iki none. Nuko mwame mugavye kuko mutazi nyeni rugo igihazo ziramwo nambari kumugoroba change mu gicugu change mu nkoko change umutwenzi utambitse ariko ico mbabariye ndakibarira bose nti mwami mugavye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yahaye Mariko mu kigabane cya 13 umurongo wa 35 n'umurongo wa 37. Nguko kandi handitswe ngo kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Noa yinjiye mu bwato ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose ni kukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo kigabane cha 24 umurongo wa 38 n'uwa 39. Icigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo ko Yesu atazoza mu 2027 hazoba iki none. Abantu benshi bigisha ko mu mwaka w'2027 ngo Yesu azogaruka, abandi bakavuga ko bize neza ivyo mbwe mu wa Kristo yerekanye basanga n'ivyo. Mbere hariho n'abatanguye kuvyizera, bamwe bishimikiza inyigisho badatahura neza z'umuvugabutumwa. Walter Weiss ashira ku rubuga rwiwe yise WhatsApp Prof bisigura ngo mwigisha havugwa maki kuko urya mutama ntabwo yerekana amatariki n'umwaka Yesu azozirako, ahubwo afasha abantu gutahura ko ivyabuwe vyerekana ko umuhero uri hafi vyarangiye kandi natwe nivyo twizera. Ariko ijambo rya nyuma kuvyerekeye kugaruka kwa Yesu rifiswe n'Imana ubwayo gusa nk'uko Yesu yabyivugiye. Kandi nawe ni wibaze hamwe Imana yokwerekana umwaka Yesu azoziramwo, ninde yosigara atihanye? Ariko se uko kwihana koba kuvuye ku mutima canke ku bwoba? Imana n'urukundo kandi izotwara abayikunda n'umutima wabo wose. Nguko handitswe ngo umwe muri bo w'umwigishwa w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati mwigisha ibwirizwa rikuru risumba yandi mu vyagezwe nirihe? Aramwishura ati mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo kigabane cha 22 umurongo wa 35 gushika 37. Imana rero ntigomba ko abantu bihana ku bwoba, nico gituma itazomenyesha umwaka Yesu azoziramwo. Turazi ko abatoranizwe bazobwirwa umunsi n'isaha inyuma y'amakuba aheruka ko Yesu azotangaza igihe agira zireko, kandi ibikazomenywa n'abamwe 144 bazosangwa ari bazima bonyene. Ivyo abandi bazokumva nk'imituragaro y'inkuba gusa. Nguko handitswe ngo ijwi ry'Imana ryumvikanye mu ijuru rimenyesha umunsi n'isaha byo kugaruka kwa Yesu, kandi rimenyesha abantu bayo isezerano ry'ibihe byose. Nk'imirabyo y'umuturagaro irusha iyindi gukomera, amajambo yayo yamenyekanye ku isi hose. Ubwoko bwa Isirayeli bwarayumvirije, amaso yabo bayatumbereje mu ijuru. Igitabo intambara ihambaye hagati ya Kristo na Satani y'Ikirundi gice cha 40 page ya 447 indome ziheruka. None ko Yesu atazoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi hazoba iki? Uyu munsi twashatse kubaburira dukurikije uko tubona integuro y'abaganzi y'isi mu gihe cya nyuma bariko barategura kugira ngo umugambi wa Satani wo gusengwa n'ababa ku isi bose ushike. Reka mbanze ndakwibutse ko uyo mugambi utunganywa n'inkomezi zitatu ziganziriza mu bubasha bwa Satani nk'uko zanditswe mu byahishuwe 16, 13 ugushika 14. Kandi mbona mu kanwa ka cya gisato no mu kanwa ka cya gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Kuko izo arizo mpwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zijya ku bami bo mu isi yose ngo zibakonganirize mu ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Ibyahishuriwe Yohana 16:13-14. Yesu yerekanye neza ko izo mpwemu zitatu zihumanya zizokora ibimenyetso bihambaye ngo zikonganirize abo mu isi yose mu ntambara iheruka. Izo mpwemu nizo umwigishwa wa Kristo abwirizwa gutahura no kugenzura kuko nizo zabuwe ko zizozana agahamo mu bana b'Imana. Izo nazo zikabari imizimu, ubupapa n'ubuprotestanti. Reka turabe icyo buri mpwemu iriko iratunganya uyu munsi. Ubwa mbere, impwemu y'imizimu, iyo nayo ikaba igizwe n'abaframaso n'abayiluminati, mbere ariyo ikomeye cyane mu migambi yabo. Bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bazoba barangije igikorwa cyo gukingira ibidukikije no gushyira mu ngiro ingingo cumi twamaze kubamenyesha, kuko bashize ahabona isaha nini ku ruhome rw'inyubako yo mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo saha bayipanze kuva ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ikagenda isubira inyuma ikuramwo iminsi n'amasaha gushika kuri uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ni ukuvuga imyaka ndwi itarenga kuva uyu munsi. Mbere ntinagikwiye kuva bayishinze ku bwabo ngo ni umwaka ntarengwa kuba imigambi yabo yose yashizwe mu ngiro. Impwemu ya kabiri n'ubupapa, ubwo nabwo bukaba buherutse gushyira ahabona ingingo 246 zirarikira abo mu isi yose mu mugambi wo gukingira ibidukikije. Urwandiko bise Laudato Si, wihuta cyane ngo kuko atagikozwe iyi si igiye gusenyagurika. Ariko mu ngingo z'uwo mugambi iya 237 papa gasobanura ko bose babwirizwa gusenga ku wa mbere. Vyongeye mu ngingo ya 241 akababwira ko umwisi yose ko Bikira Mariya ariwe mwamikazi w'ibyaremwe byose babwirizwa kumusenga. Ikindi ciyongeye ko nuko hari urwandiko papa aherutse gusohora ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na 21 turimwo rwerekana neza ibigiye gukorwa muri mwaka kugira ngo ishyirwa mu ngiro ruwo mugambi ryihute cyane ku buryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 27 uwo mugambi uzoba umaze gushyirwa mu ngiro. Icyo utokwibagira nuko mpwemu wa Kristo yerekanye ko itangazwa ry'uwa mbere w'iminsi indwi rizoca amuri uwo mugambi wo kugarukira ibidukikije. Murumva rero baba baframaso bwabo bupapa bashingira ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Ikibazo niki, mbega Yesu azogaruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi? Inyishu ni oya, kuko Yesu adashobora kugaruka ku munsi abantu bose bazi. Bibaye gutyo nta n'umwe yosanga atarihana. Ariko se uko kwihana koba kuvuye mu rukundo? Imana n'urukundo, kandi ishaka ko abayikunda kuko yabatangiye ikimazi mu mwana wayo, bakitondera ibyagezwe byayo aribo ijana mu bwami bwayo, nk'uko handitswe ngo nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda arukurikirana gushitsa igihumbi. Igitabo cyo kuvayo 26. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi cange imbere yaho, birashoboka ko ishengero rishirwa mu mibabaro, ariko Yesu ntazoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Yesu azoza ku munsi Data wa twese wo mu ijuru yashinze, kuko handitswe ngo kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri, izo yacisha umuntu yatoranije kandi yahaye bose ikimenyamenya cy'ibyo mu kumuzura mu bapfuye. Ibyakozwe n'intumwa 17:31. Abigisha ko Yesu azogaruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi, nibareke gufasha Satani ubuhendanyi bwiwe bwo guta mu rudubi abana b'Imana, kuko Yesu ashobora kugaruka imbere yaho canke inyuma yaho, mugabo ntazoza ku itariki abantu bashinze. Imhemu ya gatatu n'ubuprotestanti, abo nabo bakaba baramaze kwemezanya no gutera ibikumu ku masezerano n'ubupapa muco bise ubumwe bw'amadini. Rero izo mhemu zibiri zifashe ingingo abaprotestanti babwirizwa kuzemera. Muri iki gihe cacu hakenewe imyiteguro ikwiriye umwigishwa wa Kristo. Niba Kristo yoza ejo, nimba change akazoza waramaze gupfa, igihambaye nuko uraba ko uri umwizigirwa mu butunzi bwawe, ukaraba neza uburyo ukoresha igihe cyose wahawe kuba ku isi mu gukora iby'Imana yagutegetse no gufata neza umubiri wawe, kuko ari urusengero rw'Imana yawe. Ntiwihende na gatoya, mu gihe ivugabutumwa rizoba rigikenewe, Imana idusaba gushigikira icyo gikorwa, nk'uko handitswe ngo bamwe bazovuga ngo niba Umukiza agiye kugaruka vuba kubaka amashure n'amavuriro n'amahinguriro y'ibyo kurya bimaze iki? Ngo mbega urwaruka rwacu rwoba rugikeneye kwiga imyuga. Icyo Umukiza yifuza ni uko tutohagarika guteza imbere ingabire yaduhereye ubuntu, kandi kwegereza ibihe byo kugaruka kwiwe bidashobora kuturongora mu bunebwe, ahubwo byari bikwiye ko tugira ishaka ryo gukora ibishoboka byose ku neza y'ikiremwa muntu. Igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'iherezo, ikigabane cya 6, paragrafe ya 5 n'iya 6 ya 64. ikigira cumi rero ntigishobora guhagarikwa mu gihe ivugabutumwa rikibandanya mu isi. Ikindi kintu gihambaye nuko turaba ko igihe twahawe tucubahisha Imana yacu mu kwitondera neza isabato tugakuramo imigenzo yinjijwe mu ishengero kuko Imana itayemera. Twisunze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko mu kigabane cindwi umurongo w'indwi nkuko handitswe ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko kigabane cindwi umurongo w'indwi. Ikindi ikintu gihambaye nuko dufata neza imibiri yacu mu kuraba ko ibyo tuyigaburira bijanye n'umuco wo kwirinda no kugira amagara mazima, mu kuyambika no mu kuyirinda ibihumanya byose n'uburyo twifata iyo duhagaze imbere y'Imana ngo tuyisenge. Nguko handitswe ngo ntimunzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mwemu yera ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza kuko mwaguze igiciro kinini. Nuko rero mushimisha imibiri yanyu, mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya mbere kigabane cya gatandatu 19 agushitsa 20. Mwene data, ntusubire guhendwa. Nta na rimwe Yesu azoza mu gihe abo mu isi yose bazi. Ubwo si ubutumwa bwa Bibiliya cyangwa imburi za mpwemu wa Kristo, ahubwo n'ubutumwa bw'abasohotse mu nyigisho za Kristo. Bazoguhenda ko bize ivya mpwemu wa Kristo yabuye, ivyo mwita ubuhanuzi. Ntubakurikire kuko mpwemu wa Kristo niwe yavugishije abavugishwa n'Imana, kandi niwe kandi yavugishije intumwa ziwe 12, nanone niwe yavugishije Elena G. White. Nta na hamwe rero handiswe ko ukugaruka kwa Yesu ubugira kabiri kuzomenywa n'abo mu isi yose. Hinge ndakwereke icyo Elena White yabivuze ko nkuko handitswe ngo igihe ntabanduka cyo kugaruka k'umwana w'umuntu nibanga ry'ijuru. Igitabo Uwipfuzwa ibihe byose kigabane cya 69 paragrafe ya mbere y'amajana 633. Kandi nkuko handitswe ngo ntidushobora kumenya ngo tuvuge ko Yesu agiye kuza mu mwaka umwe, imyaka ibiri cyangwa imyaka itanu, kandi ntidushobora kwigizayo igihe cyo kugaruka kwiwe mu kwemeza ko hasigaye imyaka 10 cyangwa imyaka 20 imbere y'uko agaruka. Igitabo Integuza n'urwibutso cyo kuwa 22 Ntwarante 1892. Igitabo kandi ivyaduka vyo mu minsi y'imperuka 30 paragrafe ya kabiri ya 32. Mwene data, igikorwa cyo kugaruka kwa Yesu Kristo ni tukirekera Imana yonyene. Wewe nuburire abo mu isi ngo bihane gusa, ariko ntushinge imyaka ngo bitume abantu bahagarika ibikorwa byabo. Nihagera Imana ubwayo izobihagarika. Nivyo, ibimenyetso biratwegereye cyane. Nimureke ivyo bitume twitegura kurusha. Twirinde gukurikira inyigisho yose itagira aho yanditswe. Imana nyina mahoro iheza gire ubu butumwa bwiza ihereze mwemu wayo abazokumva ubutumwa bwiza kugira babutahure boye gushinga amatariki Yesu azozirako ahubwo bamwe biteguye buri munsi. Amen. Amen. Dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, amasoko y'amazi n'ibiri muri byo byose, izina ryawe nirihabwa icubahiro.
Amen.
Tuje turabanyabyaha imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza, turagusaba ngo ikimazi Yesu yatanze ku musaraba i Karuvari kituhagire, kitweze ibigabitanyo, ivyaha, amakosa n'ibicumuro biri kuri twebwe, bibambwe i Karuvari, maze amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo.
Amen.
Turasengeye abavuga butumwa bose ba marayika wa gatatu, ntibagwe mu mutego wo gushinga amatariki Yesu azozirako, kuko ari ibanga rya Data wa twese. Turagusabye ngo bavugutire bahaguruke, bavuga ubutumwa tuburira isi, kugira ngo abo mu isi bamenye ikigiye kuba, bitegurire umwami Yesu Kristo agiye kuza vuba, maze twese tuze tuboneke mu banesheje.
Amen.
Turagusaba ngo ukize abarwayi mu ishengero ryawe, abarwayi indwara uzisibanganye ziyonge nk'uko umunyu yongera mu mazi, kandi ukize abantu barwaye mu buryo bw'imbwemu bose basubiremo ingeso zabo bigishoboka bagihema, kuko ntibishoboka biba mu gitabo cy'abapfuye. Tukaba twizera ko abahumeka bose bashobora guhindura ku munota wa nyuma bakaba abana b'Imana, bafashe kugira ngo bagaruke mu ishengero ryawe, bagaruke mu nyigisho za Kristo, maze baringanize ibyari byarabagoye, nabo baze baboneke mu banesheje.
Amen.
Turasaba abafise ubukwe bugoyagoya, ubugomba gusambuka n'ubwasambutse, ubafashe kugira ngo bongere bamenye amasezerano basezeranye, aho wewe Imana Data wa twese wari cabona, bavuga ko batazovana bazobana karamata, basubire ngamasezerano yabo kugira ngo bongere babyuke bahagarare ku maguru abiri, urukundo rube hagati yabo n'imbabazi, maze nabo bitegurira umwami Yesu agiye kugaruka, baze baboneke mu banesheje.
Amen.
Turasengeye rero igihugu cacu c'u Burundi gugihereza amahoro asazagare hirya no hino, kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe, kandi turasabiye abadivantiste umunsi mwisi yose, kuko abatari abadivantiste batazobona ubwami bwawe, kuko bisigura yuko arabarindiriye ukugaruka kwawe. Tukaba twizera ko abakurindiranye igishikari bazokubona, bafashe rero aho bavugira hose, mwemu wawe yera bafata ukuboko, abahingure neza bavuga ubutumwa buri ku murongo washinze. Ibi nibyo dusabye twizeye ko byamaze kuba, kuko tubisabye mu izina rya Yesu.
Amen. Amen.